Rating and Projects ATMP. Rikile ka mo. Mamelodi. Rikile, Rikile. Trading and Projects ATMP. Local Productions. Lichan Wanda. Rikile mo. Mamelodi. West. More section O. Kamo si Polo Nse. Some Mamelodi High School. It's a movie. What we pick a thing, I was going to say, Mamelodi High. Move what we pick a thing. You gave a lot of money about the Tanaman Potomac. You don't want to get up to the city of the Tanaman Potomac. But thank you about the Tanaman. Hey, let's go and go for let's have more. Let's get a movie. Let's see. Baruto and Akamu. Come movie. What we pick a thing. What about Tabetu Pitao Tabela? That ain't nobody even about to talk about what you are now. Three. Cassie believe it. Don't tell us about the Tanaman Potomac. Arbatene. I'm going to go to the hospital. Doctor, you are Mamelodi High School. You are the one who taught me to
I am a teacher. Moro retrago lenyogo trading and project retrago mo production even le retrago tsari wanda wo ke tsamang le ena mo ke mo ga u wa ga maredi muduo o ngwali le ke nna ke rata go no go le botsa gore muduo wa we pitetseng ru u dirile go tswa go kuku ya lena yeo le balago and then muduo kuwa motomotomo pelare e ba kuku e be e le papadi ya sefaleng e leng stage drama ake mona e le gore pele ga ge e ba stage drama ile ya ba drama ya radio ka bo yona pele ga moo gapagape ile yano ba sengwalwa fela seo e leng gore se tsenela phadišano so le na le matlhatse lebala kuku yeo e le goreno e tsamele dikgato di dintšhi di dintšhi di dintšhi ya ba kuku ba feli ba feleng e ba movie
a re bone movie
I'm going to go to the house. Baba di le felo fa ka re le ba 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 le kholo regile re kwile go tswa go ditswa le rotseng gore ka nnete ka nnete we pitching ke re fitshetse ka re lo ngwala molekwana wa rena wa ga tangwa di lo ntsha bokgoni ka moka ka gore la re bone ka maso a rena re le ba kudu se le dile tse sona go tsana kwa lena go tswa le mpopo go tlama ke matapa magolo go dikudu a se male mang ka jantle re a re tseye lefase re tloga re leboga go mena ga le nna le bana ba ka le barutisi ba ka ka moka ga bona re lebogile gore ntho e le dirile mo ketho e kgolo le se ka latlha le ngwago tla re ilo le bitsa letleng ka makatanamane ra leboga.
Hey, re kwa re thabile modulo holo re leboga rena Dr. Disilo Maphoso. Gore monyetlo le re fileng ngwana re ka tsukele re o lebetse kunkuru re na class of 2024. Re tlo dula re tseba gore puku ya iphihletseng le ge re le kua university re tlo tseba gore re kile ra ba le puku ya iphihletseng ebile re kgonne go kwa molaetsa wa yona gore kgotlelelo e tliša eng.
Halala mamedi halala!
Nyarkotolo, re thabile ka kudu ruri go anegelwa ke go tingwa Dr. Thaliso wa Maphoso le crew ka moka re a leboga go menagane ba tlile fa ba re bontšha papadi ya rena ya boiphihletseng ruri ba iphihletseng mara sa rinki God bless
re kwa re thabile ka kudu ka mokgwa kgonneng go dirilela dilo ka gona bana ba rena ba kgonne go kwešiša bukana ya rena ya boiphihletseng ba tlo kgona go tseba gore bophelo go nyaka kgotlelelo ka mokgwa ba bone gore bone a bereka ka gona le bona ba tlo kgona go bereka ba kwešiše ba tseba ba nte ngwe le ngwe o dira ka maatla mo bophelong ga boiphihletseng.